Aha ni kwibarabara ryitiriwe Adolphe Nshimirimana muri zone Mutakura ni mu gisagara ca Bujumbura. Iryo barabara rikaba rigezaho umwasi ashaka. Bamwe mu bagendesha tukutuku ntibagira ayo bacira nayo bamira kubw'ingendeshwa zabo zihononekarira kandi batozwa amafaranga yo kubaka amabarabara.
Yo ivyuma birapfa gose kubera amabarabara ari mabi. Dufate nk'ubu nk'ibiri barabara rya Mutakura twebwe n'iryo dukoreramo cyane. Murazi yuko ahandi hantu tutahashika ni kuvuga birapfa cyane.
Uyu yiyunguruza we ati gutonda ku buzi turacegwa kubera iri barabara rimeze nabi.
Twe twiyunguruza tumaze kwambira byinshi kuko amabarabara yadufasha yose barayaziriye. Ndiko ndabivuga nk'umwenegihugu, sindiko ndabivuga nk'umunyamahanga. Kandi yiyunguruza ko ibi bigendeshwa. Ni ukuri turasabye nk'abenegihugu kama twiyunguruza ku ivyuma. Twarenguruza tunyarutse ndetse na leta ikaronera amantuze ama taxi anyarutse.
Ivyo biruko mu gihe iryo barabara ryari ryatanguwe gukorwa ariko ibikorwa bikaba bitariko birabandanya neza.